zintithayo kodwa inqindezo zokuhamba nayo abayazi ngakanani
abayazi
kusombuzo kaSel Beyonce
ulapho lapho kwangiphatha kanjani nani eh yazi weselbi nongobe mina for iminyaka ngoba ngimazi iminyaka abantu abazi abanje kulonyaka acishe sihlangane sinyaka ka 13 sele ngahlangana naye yes so ngokwami ngokuhlonipha yena as a person not ihlalo ngoba ihlala ngisazi uyena osehlalweni but ngahlonipha umnomzane ngase ngihlonipha ngoba mangabe ungena kwi setup efana nale angikusho njaye ngithi Sithembu ngimncinane ngangana advisor ngangana muntu ngasebenza tha nje umoya ongcwele ngase ngibuka ukuthi konje mina ngifit up what is my position la ngase ngibona ukuthi oh okay sengibuka ibehavior makade uyabonga lalela abantu umuntu mhlawumbe angifonela thawu kanti ukhona yini la endlini ngithi ubone ngani athi ngiyazi uma ukhona endlini ubaba ubanjani
oh
eza lonto so ngase ngathi mina awuthi ngibambe lo position angakunako kuningi ngoba the first thing engamtshela yona angakatshela idadwethu omdala ngatshela imanga ngatshela ibaba ukuthi kunomuntu engathi ufuna ukuqala ubudlelwane kanje because nami took me years about 2 years ngiyigcinile
nje oh, wow.
Yeah kungekho umuntu owazi
ngajola for 2 years
well it's been more than those years but thank you ukuthi ukuyigcina kumina so ngase ngithi ke mina ke ngicela ungintroduce ukuthi ubani angilibizi igama lakhe but uba loyo ngoba kune fabric kunomsindo hey kuno blue light kunobani but I don't relate with that but when uba and then he took me to the journey so kwase kufanele yabongina so we build a bubble sakho umhlaba wethu sobabili ube athenda marali ube athenda ina fanele ngamfundisa FaceTime ubiza ngefastela athi wentombi awuvula ifastela lapho
amalala
ngiqala ukuthi kanjani ngifastela
ngiyajabula ayinjabule bashana ngoba ngamalala ifastela
wethu road and the bubble and kwahlala thina sobabili
yeah
so noma ngathiwa inkulungane zingana noma inqwela zakhe ziyangena uma ishayela mina athi ayike sengangena ngithi awu inqwela ngiyayibona nje manje yinda athi cha phela ngifuna ukwazi ngoba umenywe yimi la uthi ivet enjanjanda noma fanele address abantu noma athi ngiya walka manje you know and ama moments of treasures lawo and ama moments engiyawaxoxa indodana yami like semlandweni ukuthi ngaphi la kanje uyabona babo wakho so emaphela ehe so when abantu be decide ukubhoboza izwe lethu esilakhile thina sobabili for iminyaka hey kwashaya kwangena angena ama voices angena ini angena imoya angena ini ngoba abanye noma baseduzani bebazi ukuthi kunomachonto oyingudusela ekhaya kunje kodwa bekungcono base bengenaka abantu kulelizwe then sasingasaphila sobabili kwamshaya naye kwangishaya you know but ukumukela nje you know mangabe isimo sesifikile akufanele ngiphoqe lutho akufanele ngithini fanele nje ngiphile iqiniso lami but noma bekuthiwa yini eyenzekile gcine ngibambelele kulokho anginika khona